Amphitheyamjinshi Mukiganza kiwe Arimo ibyiza gusa bineze z'umutima Arimo ibyiza gusa